Hello. Hello. Venite tena. Hello. Hello. Venite tena. Baba shuka, shuka kama bado mimi sijakata tama.
Baba shuka, nishukie. Baba shuka, nakomba shuka kabla sijakata tama. Baba shuka, unishukie. Baba shuka, mana nahisi kama ninakata tama.
Ebana, hii ngoma kali sana ya Bin Tati.